kwitemberera urugendo rwacu nitwe turuzi surwigiye gito uko mubikeka umunsi wanje ndagukunda nka mita sweetie abapaparazzi byarabayobe bavuga wawe umunsi wanje ndagukunda nka mita sweetie abapaparazzi Tabizi kurukundari wo musingi sifite ubwoba yewe sininya imirabyo y'amaso oh 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 my love iteka ryose